Sazi sosha lomphando mvulele ngene ngoqhiba mahla Kekela ngengoma bekhale skanandi Dala mbatshela ukuthi imibuzo Gidina ngengoma bathuke bafana ngafike ngayihlala Ngena ngengoma lama Ngena ngengoma besale bekhala mathela Batshela ukuthi imini ngoma